Naje kane zoruhinda nishesha rwanze imwe mu rujuga rwa makano kane mu mukota zankuriga boze kurugere batarabo no mukuruga munyambaje mu matesi jabira. Reka mvuge intare tatishamba batasi bari tinye buryo muhe turengera abanyarwanda uhorana mu ntoki.